Hi guys, hope you nonke niyaphila, hope you nonke niyaright. Igama lam ndinguOlo, ndingumgidla ndiseneni, ndikula mhlaba waseDutywa but ngokokuhlala ndiseKapa okanye ndingathi ngokokuqaleka ndiseKapa. Ndingumarhadebe, ndingumthimkhulu, uBhungane oziqhenyayo omhle, undlela entle zombini, umafuzafulele njengelifula yemvula. Ndiyazalwa yilaa ntombi intle yakwamiya iqhakazileyo, umamiya umtsha, usibe usala kulandela, urhanqa isijeko lwemali ebomvu, unxongxothwano nojula nomancoba. Okay guys, andikholapho. Mamelani, ndiniphathele indaba. Ndiniphathele i-news. You know singabantu asifani mos. Sadalwa futhi ke singafani, but senziwe ngendlela enye kodwa sifani. Uyofumanise ukuba uOlo akafani umzekelo noSithandiwe. Akafani nozukiswa, but bokhiwe ngodongwe olunye, ndingatsho. Iphinde iye laa nto ezindlini emakhayeni wethu, uyofumaniseka into yobani uba kulo Olo akufani nakulozukiswa, akufani nakuloqaqamba. I wish ne understand le nto ndizama uyitsho bandazi, but if unindimamele kakuhle nizawuthi niyifumane. Amakhaya wethu awafani, but afana ngesakhiwo. Okay, mandithi afana, maybe kuyenzeka amanye afane ngokwepeint, ufumanise kuba izakhiwo zona azifani indlela azakhiwo ngayo. Kudla ngothiwa ke kwaXhosa afana ngeentlanti, ngeentlanti. Mandingabe ndiyitsala ndiyisa kude because zayiphazathu why la makhaya engafani. Kunesizathu why la makhaya ongokhiwanga ngokufanayo. Siya understand? Kunesizathu into yobana thina singenziwa asafana kodwa sakhiwe ngodongo olufanayo, kodwa ke sibe ngabantu abangafaniyo. And uze uqonde sineentliziyo ezingafaniyo, iintliziyo zethu azifani. Umntu ngamnye unentliziyo yakhe elungiselelwe yena. So laa nto lena iyaphi, mhlawumbi omnye umntu uzawubuza uba kanye kanye uyaphi, apho uya khona khawuye pointing, sifuna ipoint. Vele apho ndiza khona ndize pointing, but ndifuna uza nayo kakuhle ndinenzele umngcelele womzekelo, ndinenzele umngcelele womzekelo. Sazalwa sangabantwana safana, therefore ubomi bethu abufani. Uzobabona abanye bahamba ngeemoto zakho nokutsho, bahamba ngeeFerrari, bahamba ngeeBenz, bahamba ngeePorsche, bahamba ngeemoto ezijoyo. And ufumanise ukuba aba bantu wawufunda nabo esikolweni, abanye uyababona zintanga zakho but ungafundi nabo. Uyababona abantu life wabo uyaflowa ukwenye level. Uthi wawuzijonga wena, uzibuza imibuzo engenampendulo, uzibuza uba ingaba kwenzeka ntoni na kum. Ithini esam isitori mna, ithini eyam into? Why ndime ndaweni nye? Ndiyakhonza, ndiye ndiyazikhupha izishumi, kho nto ndingayenziyo enkonzweni. Abanye bade bathi mhlawumbi ndisindisiwe, akho nto ndingayenziyo. Batho bam ubomi bumile. Ufumanise ukuba mhlawumbi kuyenzeka uba la mntu akakhonzi nokhonza, uzityela nje ubumnandi. Uyaandastenda kubhizathu why la makhaya engafani. Kunesizathu why la makhaya ongokhiwanga ngokufanayo. Siya understand? Kunesizathu into yobana thina singenziwa asafana kodwa sakhiwe ngodongo olufanayo, kodwa ke sibe ngabantu abangafaniyo. And uze uqonde sineentliziyo ezingafaniyo, iintliziyo zethu azifani. Umntu ngamnye unentliziyo yakhe elungiselelwe yena. So laa nto lena iyaphi, mhlawumbi omnye umntu uzawubuza uba kanye kanye uyaphi, apho uya khona khawuye pointing, sifuna ipoint. Vele apho ndiza khona ndize pointing, but ndifuna uza nayo kakuhle ndinenzele umngcelele womzekelo, ndinenzele umngcelele womzekelo. Sazalwa sangabantwana safana, therefore ubomi bethu abufani. Uzobabona abanye bahamba ngeemoto zakho nokutsho, bahamba ngeeFerrari, bahamba ngeeBenz, bahamba ngeePorsche, bahamba ngeemoto ezijoyo. And ufumanise ukuba aba bantu wawufunda nabo esikolweni, abanye uyababona zintanga zakho but ungafundi nabo. Uyababona abantu life wabo uyaflowa ukwenye level. Uthi wawuzijonga wena, uzibuza imibuzo engenampendulo, uzibuza uba ingaba kwenzeka ntoni na kum. Ithini sami story mna, ithini yam into? Why ndime ndaweni nye? Ndiyakhonza, ndiye ndiyazikhupha izishumi, kho nto ndingayenziyo enkonzweni. Abanye bade bathi mhlawumbi ndisindisiwe, akho nto ndingayenziyo. Batho bam ubomi bumile. Ufumanise ukuba mhlawumbi kuyenzeka uba la mntu akakhonzi nokhonza, uzityela nje ubumnandi, uyaunderstanda kubhizi. Sometimes ude uyeke wena even ukhonza uthi no, ndiyayiyeka. Because it's like imali yam ndiyichithela apha, akho nto ndingayenziyo apha. But andiboni mehluko empilweni yam, endaweni yoba ndibone umehluko, ulife wam uyubheka ngemva. Mamela ke ndikuxelele, umamele. Kuyenzeka into yobana, kuthi kanti lo umbonayo into yobana ulife wakhe ukulaa level iphaa phezulu. Kuthi kanti abantu bakokwabo yena bemka aphezweni lenyama bezilungisile izinto zefemeli. Kuthi kanti abazali bakhe basebhizi futhi bayalungisa izinto zefemeli. Femeli na femeli nezinto zayo bandazi. Femeli na femeli nezinto zayo. Khona ifemeli ofumanise bazwalahlile amasiko. But if when we are konda, okay, amasiko walahlile, then leyo iyakulungela. Ividyo ndasayo yakho. We understand and tell us ingalwi, ingasixabanisi because I understand into yoba basukholelwa kwizinto ezahlukeneyo. I hope you can understand ne. So andizanga ndizolwa, ayixabanisi. Ufumaniseke into yoba banina amasiko anisawenzi. Ufumaniseke into yoba wena nje buhlupheka kangaka nje uthi uzalwa ube une responsibilities ezaxaka abazali bakho, ezaxaka okhokho bakho. Uzalwa nje wena bakujongile abasekho bona. Bazixelela uba nanku umntana wethu ozolungisa yonke le damage elizweni lomoya. Khula wena une-responsibility zabantu abadala and kufuneka uzilungisile. And ukhumbule even na ufumanise bakwezi responsibilities nawe unezakho ke ngoku. Andithi nawe uyakhula, uyakhula. Nawe uzothi ube nezakho responsibilities of course. Ufumaniseke into yobana uthi usesesibelekweni. Bakujongile. Bathi nanku umntana ozawulungisa into zethu bakukhethe okanye banikhethe. Bathi naba abantwana bazawulungisa into zethu. And see once ningazilungisi niyababudisappointa. Ewe bona zabohlula. Ewe kwenzeka into abantu bazange zibohlulwe bona mabezenza zohlulwe yenye i-generation eye yakhona. Then nina niyenye i-generation therefore kujongwe kuni. Because i-disappointile leya i-generation then kujongwe kulego i-generation. Nani xa ni-disappointile of course kuzawujongwa kwenye i-generation. Bathi nanku umntana ozasilungiselela iinto zethu. Ukhethwe mntasekhaya ngabantu abadala. Apho ke wena uyazi. Uyazi uba wena kumele ulungisile. Ubomi bakho apho ke wena uyastruglisha wena utsala nzima uphefumla ngophaya. Nangixolela endingasefestileni. Apho ke wena uyaphefumla utsala nzima ngophaya izinto zakho azilungaziindawo. Ufumanise ukuba ngamantsintsinsi uyakhonza ukhupha izishumi akho nto ongayenziyo dululu. Izinto zakho zibotshiwe zipaniwe zithiwe mntakasisi. And ubone into yobantu baphe ekhaya kwenziwa niksa kwenziwa nto bahleli barelaxile. Uthi xa uyiphanda ubuze into yobantu bayibo ndiyabona into. Uma ufumaniseke uba mhlawumbi bona baziyeka phakathi bezenza okanye badinwa kuzenza uyazi nje but abazenzi. No wonder ke ubophekile. Into yobantu babona bashiya phantsi bona. Wena uzelwe une-responsibility, inikiwe wena la responsibility. Bona balahle ithawula bona. So yeyakho nawe into yobantu uzalilahla ithawula okanye awuzolahla. Then yeyakho into abantu ba uyalungisa izinto ezonakalayo kweli khaya okanye uyahlala uyeke. Uqhubekeke usokole, uqhubekeke ustruglisha, uqhubekeke usafarisha, uqhubekeke usemntasekhaya usenzelwa zizinto. Usenzekelwa zizinto, sorry. Ngoba bayakwazi nokuthukuthela, bacaphuke babe nomsindo, bakhuphele i-anger yabo abantu abadala apha kuwe. Bayikhuphele engubona uba hayi yokuba bane-anger issues zabo bazikhuphela apha kuwe. Ngoba kaloku bafuna ulungise le nto bafuneka uyilungisile. Kuyenzeka ukuba bakunika umgcwabalelana ke bomsebenzi. Bakuphe ke umsebenzana shem ubugcwabalelana. Ngelaa xesha bakho laa msebenzi, of course bafuna ulungisa iinto zabo but wena uboni. Sometimes uyayazi qha uyaignora. Uhlale wena ungalungisi ngulaa msetyenzana unikiweyo wenze ezinye izinto. Therefore laa msebenzi bayawuthatha. Bayakwazi ukuthatha. Bayakwazi ukuthatha then wena ubuye ucomplaine uthi ndiyaphangela, ndiyathi ndiyazama but abaniki umsebenzi for ukwenza izinto. Ayibo mntu asekhaya bebekunikile umsebenzi ngaphambili but wena you were ignorant. Uba ignorile kwasekuqaleni. Kaloku abantu abadala ndiyazi bani ngathi ngabantu abasensitive, I don't know. Ngathi ngabantu abasensitive but abayifundi into engeyiyo. Engeyiyo. Then ke ngoku kubekho le genge. Izinto zabo nje ziyaflowa, ziyahamba kakuhle into zabo. Yeyi, ziyahamba kakuhle into zabo. Besifunda nababanye. Abanye uyabona nje uba zintanga zethu, abanye bangemva kwalapha kuthi. Kuyenzeka kuthi kanti bona zange bazilahle izinto zakwamakwabo. Zange zilahlwe izinto zamakwamakwabo. Zazisenziwa. Futhi zisenziwa kwanamhlanje. Bakhule zisenziwa. Bazalwe zisenziwa. Zisenziwa kwanamhlanje. Bakhule kusenziwa iinto zakwamakwabo, bakhula izinto zisenziwa, baqhubeka nabo benza, therefore abo bayakwazi uthini, abantu abadala bagqithiswe kuhle kubo because bahephi. Wena abantu abadala behephi elizweni lomoya, bakwenza hephi nawe elizweni lenyama. Wena ubavisa kamandi abantu abadala, bavisa kamandi nawe. But xa ungabavisi kamandi bengekho happy ngawe, awuzuva kamandi nawe. Awuzuba happy. So ibalulekile into bani ba, izinto zasemakhaya sizilandelele futhi sizenze. Noba besilahleke kangakanani mhlawumbi, uqonde into bani ba, hey ya, ukhalele, but buya. But only kwabo bakholelwayo kuzo. Because as babe nishloka sekuqaleni asikholelwa kwinto eyi-one. Inkolo yethu ayikho yi-one. Ngoku singabantu abamnyama uba kutheni uzungandibuzi ndasekhaya yaziwa nguwe kwikona yakho okuyo. But andizanga uzocalucalula iinkolo zabantu but ndizama nje ukushera with my understanding. Ya understand? With i-understanding ya. Andingogobela ke bandazi, andinguyugobela, soze ndibe nguyugobela nanini na. Ya understand because ugobela awungugobela, mna ndinguyanga. But ndizoshera with my understanding. Siya understand ndizoshera nje otherwise. Akho nto ibitheni, akho nto ingako, ikhona ezawufika intetho yam mhlawumbi balungele, bayithathe bayisebenzise balungele. Ikhona abo bazawuthi, hayi, thina ayizusilungile. So into isemntwini. Into ixhomekeke emntwini bantwana basekhaya but ndizama ukuthi singabanye masilungise apho konakele khona. Ngoba thina singabantu abamnyama, we have lot of responsibilities. Irresponsibilities zizihanda zethu. And ufumaniseke into yobana abasekho abazali, nikukho abantwana kokwenu, funeka uthe take care of abantwana bakokwenu. Like sikhula singabazali kwathina abadala. Ukhula nje une-responsibility funeka uvuse ikhaya abazali abasekho kukho nina and you the firstborn. Funeka nguwe kufuneka uguide aba bancinci. Ngamanye amaxesha uyabona nje into yobana mhlawumbi abanye abahoyanga. Then wena funeka uhoyile uvuse ikhaya lakho because at the end of the day funeka ube nekhaya. Funeka ube nendawo zawuthi apha kusekhaya. Noba ngurondo yi-one, noba yi-flat eyi-one, but funeka ube nalaa ndawo oyibiza wena ngoba likhaya. Ikhaya libalulekile. Mhlawumbi sendithethe enye ngoku sendibhampira. but ndizama ukuthi apho bendisiya khona ndizama ukuthi masilungiseni apho konakala khona singakhalazi silungise iziphoso zamakhaya wethu sivuse amakhaya wethu sokhe amakhaya wethu ngoba nalapha emakhayeni wethu khona amakhaya wethu afuna uvuso amanye afuna ukugqalwa okhe masokhena amakhaya wethu masilungiseni ndizama Hey bandase ulife unzima. Yazi ulife unzima thina abantu abamnyama esiphilayo ke ndithi ndawuhlala ndicinga ngiqonda wow. Hayi. Hayi andiyazi. Hayi andiyazi she. Andiyazi. But ke wethu akho ndimitheni xa betheni. Ndizama ukutsho nje uba masilungiseni apho konakele khona. Silungiseni apho konakele khona. Because konakele apho konakele khona. And uyakubona xa konakele uba mamela konakele apho konakele khona. Phahla mntu asekhaya ubuze ebantwini bangokwento oba undonakele uphi na. Bazawubuya. Eyi bazawubuya bethu nabantu abadala bazawuxelela uba undonakele uphi. And ke bayakhweleta. Bayakhweleta nje buhoye ezasenkonzweni yakho uhoye laa nto yose enkonzweni yakho yonke yonke yobona uba uhoyanga. Bayijongile laa nto like bayishebile. Uyabona uba. Bakujongile. Uya understand? Though zenzele indlela yakho ibe lula, uhoye iinto zakho zinkonzo yakho, uhoye abantu abadala ngapho ungabalahli bona. Uthi hayi ndiyakhonza ndayenza yonke into ecaweni, ndayenza yonke into enkonzweni. But bona uthini ngabo bona? Uthini ngabo bona? Bayazibuza bahleli, bayazibuza uba uthini ngathi? Uthini ngathi thina? Siyabona yayenza yonke enye into phaa, then uthini ngathi? Anyway guys, I hope izobafundisa ababini abathathu i-topic yami yanamhlanje bendithetha ngayo. I hope bakhona bazofunda and I hope bakhona bazayilandelela bayenze ibalungele. Sonke siyafunda kwimpazamo zethu and sikwijeni yokufunda, sifunda every day. Akekho umntu othi ufundile ugqibile, no. Sikwijeni yokufunda, sikwijeni efundayo. So my generation eziqhenyayo ngathi. Sibe yi-generation eziqhenyayo ngobuthina, ziqhenye ngawe. Uthi nokuhamba phaa ukuqonda wena, unguwe, unguwe. Uzawubona ezinye izinto xa uzilungise ezekhaya, nawe uzawubona izinto zizawuzenzekela. Only xa ubhiliva kuloo nto leyo. If ungabhiliva umntu asekhaya, le video yoyakho. But if ubhiliva kuloo nto leyo, uzawubona izinto zizawuzenzekela kuwe. Udubuze nawe into yobana hayi bo kutheni xa bekutheni. Kutheni xa bekutheni. Abantu abadala nje basitathe nje ngento encinci mhlawumbi ubathi ti ubaqale ngethi. Ubaqale ngethi nje ukhubathi ti ukhubathi mhlawumbi ubaqale ngophantsi kobhedi mhlawumbi ubaqale ngezi ukhubone. Kancinci kancinci bazawuvula. Kancinci kancinci kuzawuvuleka kuzawuvuleka nawe uzawufika apho ufuna uyakhona. Nawe uzawufika kule ndawo abanye abantwana bafikelele kuyo. Abanye ke kenzeka into abantu babathathe ii-shortcuts zabo uzube kanti bakwindawo abakuzo therefore leyeyo yeyabo. Yeyabo ke leyo andingeni ndawo kuyo. Senditsho abantu banezinto zabo abazenzayo in order. Bakwazi into abantu babaphumelele bafike kwindawo abafuna uya kuzo which is leyo yeyabo mna ndihlele nanganayo. Mna eyam ipoint igcwele kule bendithetha anyway bekumandi ubanani guys. Iyawuphinda ibonane izawuphinde idibane xa iphinde yajongana ndinithanda kakhulu nihlale nisithi ninjalo love you very much liyababhayisa ngelenge